arimi sho ngithi kona yami uyakhumbula ukuthi mina nawe siphiya kude ende vele wena uyasemzi ngithi uyasemzi ngithi uyasemzi nami ngiyakhumbula ntwana yami ukuthi wena uyibalela mifana vele sisadlala nomshini sisadlala nomshini sisadlala nomshini ngithi manje kali number waya waya ntwana sisazokhala nabomakhela ningoba lana sempi ngithi lana sempi ngithi lana sempi
lapapa yabalabala shaya isikuphu ungabaculeli ntwana yami wena noma bangathini ngithi noma bangathini noma bangathini
mina nakusuke kude like Cape to Cairo koko sangena manje vele izinto zashintsha khumbula ntwana sadlala ngamagumi phezela bekuphelela usazidukitelela umama nogogo bengisula amafinyela bengisula amafinyela bengisula amafinyela bengisula amafinyela lo lalo sasadlala umacashela macashela sasadlala umacashela hayo lalo sasadlala umacashela hayo lalo
Yeah.